nta mukobwa numwe nyinspira mu Burundi niyo mpamvu nshaka guhindura byose 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 urumva byose ibyo bariko baragira byose je shaka kuzana ivyi wanje bishaje
nkibihe byabo bagaya hari abakunze kuvuga ngo abakobwa benshi bakora ibingo nibirara
bon bibaye byose nibaza
sky inzoga uvuga ati izi jewe zirankuye n'izinga
queen video uvuze mu queen video babona sky nice suku yemera birazwi kamem urenze
umwana ngo alalenze
ariko je kunzanira abajya abajournaliste ba Hosy unzanire bande ngo bariko bakora ibi inye je vraiment bijya bikorwa je sindabishyigikiye nta na gato
nivyo burofa mu myaka 5 na sky yibonaye Hello guys, hello bakunzi mukubito nize ko mumeze neza muri hose ndazi ko mumeze neza tuba tumeze neza kuri miko nishuse like a dreamer from RSI a black man edition ni black kwa kuwa ndi ahandi nkuko twabwiye ubu ni kuza turava muri studio tubabwira ubuzima bwa bamwe bamwe muri ko arakora ibikorwa byiza muri no entertainment nico gituma numwe twavuye aho turi turaza turarondera zimwe mu mpano shasha ziri ko zibikora neza zabikoze kandi ubona ko zifise gakazo za keza ntayo ni ntango Misi yose arisha kama hari nzirishika ni kwa kundi ahantu ndagura ati gira subscribe cyangwa sabone hama ufyonde kuraguka kengera kugira ngo ushobora kwa muronka ibiganiro vyacu kumwanya kumwanya maze tubandaye tubana namwe mu bihe bidasanzwe no mu byoroshye maze tubandaye dukubita umukubito biyando kamera mwita mobile wari kwarakoresha ngo visura ngo ano masalama zo bakikire neza nkaba ndi kumwe na nice sky sky bite
mbo
urameze neza
top
nice tubona utuje sana
Ariki nukunda rero n'ikintu ushoboye. Je narabona ko narabikunda kandi narabona ko nobishobora niyo mpamvu nahisemwe kubijamwo barabinyemerera. Ya.
Barabikwemerera. Ariko hari ama TV online menshi. Harimo ibikorwa byinshi biriko birakogwa. Eske ska bivuze ati warubishoboye. Waravyumva mukiri muto kufisi iyo mpano canke naho nibintu wagiye urakunda bivanye n'umwanya. Nijya ari yumvise mu Sky ko ashobye kumumenyesha makuru.
Bo apana nkiri muto cyane gusa niga nko muri WTM ndi muri internet narabikunda cyane n'abagenzi banje twigana barabizi twakunda kwicarana nk'abazi tubazo tumwe tumwe y'urumengo ndu mu journaliste ya benshi baranambira felicitation finalement washitse kuri za rêve za
ati washitse ku ndoto zawe biraje kandi bije kuguva idasanzwe umuntu ariko ari ama interview yawe arabona ko uri kurakora cyane kandi uri umuntu afise intumbero nice guy iyo ugumu winjire mu kintu hari ibintu byinshi usanga urabirako We na ba journalist ba kwenspira. Niki ni wa ba journalist surabira ko ukavugati no ba ngabo cha ngari nzanga bo vyoshimisha.
Apani no Murundi.
Aha, ngahandi.
Bon, mu Rwanda.
For example.
Anita Pendo.
Uh-huh.
Ya niwe mu journaliste nyene anyespira ndakunda ingena kora nyene kuntu.
Was not a feminist. Sikwara mushimye ko ari umuhungu gusa. Amukobwa na.
Oya, pana kuvuga ico. Urazora shakura ibiganiro vyi waratandukanye cyane n'abandi ba journaliste nyene bakora.
Iyo umuntu aje ahura n'ingorane nyinshi, akahura n'ibimworohera vyinshi. Ahubwo tukiri ngaho nize ntambamye mu manyu maze kumaze guhura nazo muri uno mwuga.
Nta na kimwe ntari menyereye kubera amban. Premièrement no vuga ati amajambo y'abantu baravuga byinshi bakakubwira nabi bakavuga bakinventa ama histoire yiwabo ibintu byiwabo ivyo
naye interview twigeze kubona yuko wakoroye inda ya ALVIN SMITH
ibintu nk'ivyo onye urumva ariko nayo nsanzwe ndayimenyereye n'ubundi kuvugwa nta navyata
ntacyo bigutwaye ariko tukindi ngaho nyene ni nice guy asanzwe akora ubuzi bwinshi asanzwe ari queen video asanzwe ari akora nibindi byinshi cyane eske ntabwo bufise ko ibi bintu bivanganye nibindi zo havusanga kimwe ari cyukoze neza cyane kindi ugasanga ubwisubije inyuma
kuko vyose ni ibintu nkunda kandi ndabikora ndabikunze urumva kuvuga ngo kimwe no gikora nabi ngikindi neza
ako imigeri ibiri nitereka Abaroni ko bayamaze.
Nje bonumengira tereke.
Byose bigenda neza.
Yani.
Birakunze kuva ko muri no mugakesha abakobwa usanga muri privilege kuko musanga aba boss banyu usanga hacyaje mu bintu by'urukundo ugasanga muri ko mujya mu byo kuruhurana. Nice guy. Ayo makuru yamwe na kesha cyangwa abandi bantu ntivyo bari byo. Haraba kunze kuvanga abakobwa menshi bakora ibingo nibirara.
Bon bibaye byose nibaza ko tworinda kwinyegeze twobigira official abantu bakabimenye rero mu gihe bakiriko bari yumvira ivyo wonye ni ibintu bisanzwe mu gihe umuntu ashaka gufata kiyumvira ngo nakanga gituma giye gukora harya ngo barasohokana ngo ibiki ivyo wonye si ivyo na gato kuko iyo bari ivyo ntivyo dutera isoni twobigira official ama tukabimenyesha ama mukabimenya tukanabitangaza none bitwaye
ama TV online ko rakora ni menshi kuri kugushima wakalighttv utagiye kumukubita canke bujahit canke izindi nyinshi kuri gushima wakalighttv mu yandi ma TV online yose
premièrement juste gaye since kubizi mu bintu byatumye Sky Nice amenyekana izina Sky Nice irimenyekana wakalighttv irimo urumva aha anye ni novuga muri wakalight novuga ngo niho nubakizina nubundi rero ngomba kuhakora nubundi kugira ngo rya zina rya wakalight umvise wakalight na Sky Nice ndazi kucumubona ya niyo mpamvu rero
ari ama video menshi kese tugeze kubona Nice Sky ariko aranyubiyeri bamuvumbura ariko aranyubiyeri n'ibindi byinshi ariko est-ce que abantu benshi akoma bibaza est-ce que ubwo Nice Sky yagomba je kuri micro ntafata akantu kabarakayo gacha kandi karugira aronge morale kuko uri muri interview ahubwo ufise morale gusumba buze babusanzwe
aya ahubwo ndi mu buzima busanzwe mbafise morale gusumba muri interview
Nice Sky anyunzwe giya apare cyakiyeri twabona muri video
brarudizo
inzoga zo za brarudizo
ya je brarudizo sirangwa neza
irakugwa neza Sky inzoga wo uvuga ati izi jewe zirankuye n'izinga
birapfana na urumva muri Brarudi bafite inzoga nyinshi Samsel bafite Yeri bafite Royale urumva birapfana rero na quantité na fashe
na boisson anyoye
ya na boisson anyoye kuko zose n'izinganya ma pourcentage encore
nkihi gukarira cyane
wabyimba uruyeri
kiyeri ibiyeri utomara nibinga itorenza nibinga
bitatu
niko menga nibi
bitatu mba ntanguye nyene kumererwa nabi ndayuzuye
hari uwambiye ngo mara ngo ibiyeri 11
yarambeshe
yarakubeshe aho je nageze kubona ahantu kuri beach ndabiravye neza barakubise nka tunestar
ya
kandi hose nabona kandi nabona hose umeze neza
we kintu maze kubona urabesha juste kandi ore inventi nkuru
je sine inventi
je wose nigena nja kuri plage
eh
je natanganyika sinzi ngenisa
igenda kubona kuri big one way
ngira ngo wabonye udusa ko kariho
inde muso wunda
arabaho none narabura umuntu basa
none nawe nta wuzi uvuze ko muso
ngo ya ari bon chatse kuvuga nta muntu umwe abura umuntu basa peut-être usanga warabonye udusa
ariko no kuyobeka
ya
urumwigema umwaje muri game ntimuri abageme benshi nikiye kintu uje gukora n'izihe nguvuzanye uje cyoza gihindura ino industry ya music na cyane kucereke mu guteza imbere uno muziki w'u Burundi biciye kuma TV online
bon umuntu wese agiye mu kazi abafite aga strategy kiwe ajazanye je par exemple je si nkunda ukuntu abakobwa baba journalist yo mu Burundi bakora niyo mpamvu bon sinovuga ngo ngomba mpindura ikintu kinini cyangwa ngomba mpindura ibi oya gusa muzobona nyene ko hariho bon cyangwa ngira uramaze kubibona je si nkora nk'abajya abandi kuko nta mukobwa n'umwe nyinspira mu Burundi niyo mpamvu nshaka guhindura byose urumva byose ibyo bariko baragira byose je nshaka kuzana ivyo wanje bishaje
nk'ibihe byabo bagaya nkibihe bitakuhimbara
mu hari gihe ubu nk'ubu wewe juste gayel genda kunda framing no kuri ikiganiro ashira n'umuntu muri munsi naho bawumva nyene ubabaye umuntu akaja muri munsi basi nyene bakabona Sky bari baza twenga ariko aba journaliste bacu babakobwa umengo sinzi barakuyagishwa mengo muri muri eglise ukamengo sinzi rero deja bakoranye nk'ikiganiro n'umukobwa mugenzi wiwe cumengo arimo akantu kaje nimba ari jaluzi nimba ari kije sinzi ukamengo yamutinye bifunze cyane asi ndabikunda
birakunze kuvuga ko abakobwa mutemerana ubwo siko sico sico nyene
oya Jeffrey mu muntu we ko nemerana itapendo hari ikintu yamaye canke hari ivyataje
ngira nuko ari wakure
oya pana vango nuwakuri arakora bien ndabikunda ariko je kunzanira abajya abajournaliste ba Hosy unzanire bande ngo bariko bakora ibi inye je vraiment bijya bikorwa je sindabishyigikiye nta nagata
nivyo burofa
bose vango nivyo burofa ni strategie yawe ariko nyine ni nkari vyo burofa none
Eh, ti ntabirenze. Uraje kuguvuza asanzwe uzanye strategy sasha, uzanye nguvuza icasha muri no game cyane. Mu myaka 5 nice kayi bonaye. Mhm. Yibona he mu myaka 5.
My god, myaka 5 nice kayi bonaye. Yibona kuri BBC.
Eh, yibona kuri BBC. Nice guy. Haraje abantu benshi wakalighttv rabateza imbere, barandiri promoter baraza baragenda. Eh, na wewe urabona uraje. Est-ce que hamwe umuntu yovuga ati gato nice guy aka izina ikaduga gusumbaho riri arashobora kuvaho yoba yihenze
cyane cyane
kandi uti akese yitegure ko nawe nyene ukivuma tutafura mutoka
yawe ya ahubwo yitegure ko nawe adakoze neza cyane ahubwo ari genzo musohora
mukure mutwiwe
none
muziri ahese
ariko aranzana mwe ubunebwe umuntu aramukura aho kugira akazi k'umuntu ntigafe none
akazi k'umuntu ntigafe iyo uvuze uko ubushatsi kuvuga kuzova muri wakalighttv cyangwa urangura wakalighttv
zorangura wakalighttv muwizi ngana byo kunda none ukira ni vyataye
si vyataye
byo shoboka
muziri ahese
munzira zose winambara
muziri inambara uratubwiye ati akore cyane ati nawe nyina akore akore cyane ina cyane nihe migendera nufitaniye n'abamenyesha makuru kazi yo ngaha mu Burundi eske mwamuvuga na cyane byabindi mupaka na nyine mu gatinyana ugasanga bamwe bavuga ati ah iskaye na mu bonus no muvugisha cyane wewe nibiki nufitaniye migendera ni iyahe
cyo razi mu bintu byose nkora gahera ndakunda je na simfise sinovuga ngo ndafise nk'umuntu tuvuge nka kujyanye usanga nk'umuntu afise umu role model avuga je ndakunda ingene yambara ujyantegezwa kwambara nkawe je ntawe ngira ufite mashaka jewe ikintu kiwanje kibe je personnel nikorera ibintu byiwanje sinzi ko akazi kwose je nkoze bashaka basi je nze ndi ala tete basi bonu mengo ndiko nkora ibintu byiwanje par example nko mu kazi ku Queen Video ndakeka nice sky inje yati Queen Video uvuze mu Queen Video babona sky nice sukiyemera birazwi kamem urenze
yani umwana ngo alalense alakubila alakubalila alakongolela ara bakuze kuvuga ko kuva winje umaze imisi mengo uriko wigana hose
oya nana gato kuko je na ma interview US ndaba kenshi kiretse yakoranye n'umuntu nzi mfana nkara bagujya nta kintu nakinganye inspira ko fanye
nta chafise la kimwe
yokuronye surgishe kandi sino kwihagarara ko ibiki oya
bugura bakamera bibone
bo nta kintu nakimwe n'ukuri anye inspira ko ariko tu turamufana nyine
nireske mega je guhubura aje guhindura ibintu amateka arahari muri TV online na cyane mu gisata cy'abakobwa
sinawe kibazo neza
umenga azanye ino vya azanye ibindi bishasha twomwitega ko gusumba ivyari bihari
vyinshi kandi
yuvuze vyinshi cyane uratubwiye ingene bigenda uratubwiye ingene ibintu bimeze uratubwiye ingorane muhura nazo ariko sky tukiri ngaho nyene nihe interview maze gukoreka kujyohera gusumba izindi
interview maze gukoreka
ngira kumva ati wow j'ai frappé
interview nakoranye na ALVIN SMITH
Imwari ko kwagiriza kwa muteyi.
Yeah, ufatse kwahuye nanone asanzwe ari umwexe wanje. Yeah, twahuye nyine umenye bon narumva ndi ales ndi kumwe nawe kuko nari kumwe n'umuntu menyereye cyane kandi menyereye kuganira nawe cyane.
Eh, wari umerenyere umuntu umenyereye.
Usabara twononeye gahera. Wewe gahanga n'isi.
Oya, abwo chimira imara ko naje mugomba muri kumurashwana.
Hagiye ari kunkubita.
Hagiye ALVIN kera aragukubita.
Aya nana gato, sana umenye gwasigira kanze cyane.
Eh, ubwo sikwera wamutaya kanuka.
Oya sinamutaye niwe yantaye
ubu ngo mwakunda ataja kuri hit ngubu naho ngo nawe ngo yagiye kuri hit gukeneye musubira
yari hit mu by'ubusani yari hit mu mafoto ya ariko yari hit kamera ALVIN ndatamutse ku mafoto
uti yari umwami w'ifoto
yefo
haja mu vya kunde nibihe bintu kundira umuhungu wega nanjye nibihe bintu kundira umuhungu
ibintu kundira umuhungu bo umutwe ndakunda kuraba cyane ivyumva ndakunda niteho cyane ivyumviro vyiwe ndabe ibintu yiyumvira ndakunda umuhungu afise ubwenge si
ariko ALVIN SMITH wamubonye ku ifoto ucura mwandikira
ndaheza icyo ni cyambere ndakunda umutipe afise ubwenge deuxièmement ndakunda umutipe yambara neza begwa isi kandi ndakunda umuhungu mwiza
umuhungu mwiza ku bwa sky
ALVIN yasa bien we ALVIN yaa Akiri mukigokira gusarvina arenze.
Abwe ubwira musubirane.
Nta bon ntivyo kubona.
Kubera gitokuba.
Ndaramaze kudecide kandi sinzi ntivyo bigihura.
Nike kintu ALVIN yakugira utazofa bibagiye. Kibi.
Kibi. umubono ujya mu cyabo
yo muri bono gute
ikintu yangiriye kibi yaramfashe ku nguvu
biravuga ko ari wagufashe ku nguvu
ya bo ni ibintu byiwiwe nyene ntazi mufata ariko unabiravye
ne kuri kwitito ubutunga
ufata umuruko
ne kuri kwitito ubutunga
ni re tu basi
ako nubundi hararengera ni mazo za barkerizo raziba Jo raziba achi event
harahezi umuntu azoraba yoye gusana ramubabariye to
waramubabariye nice guy ubutumwa kumwigeme yicaye muhira afise impano afise passion yo kubumumesha makuru ariko akaba avuga ati sino ntiharagera canke naho ndatinya kubera kibaza cyanje simbonaho nohera nubwaye
bon kimwe gusa ntiyo kwitinya gyeshywe kiriho kandi sino mubwira ngo vayo ngo ubunyene nguze wirukanga nguze ukorewe ya igihe kiwe kiriho kandi nawe niya bibandanya kumva ko ari revziwe kandi akabona ko yo bishobora abandanye yi exercise cyane naho yo bari muhira gahabagaraga petition kiwa kabwira ibintu nyene bijyanye bon abandanye basi yi exercise kandi munyuma azorabe yazeregira abandi cyangwa arabe iby'abandi arabe abandi ivyo bariko barakora deje nawe ni yaronka yo opportunity yo kuronka hakora cyangwa yo kuronka uko ashira hanze ibindoto ziwe bizomufasha cyane
Sky tugushimire kubona wa review urimo mwari mugaba muje no mu interview ariko wemeye murahe bu mwanya wanyu hamwe na dossier wanyu ari wa Kestan muraduha kano kanya nizere ko abariko baratwumviriza bagize ico bibafashije nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita
nuko nka kwita ba Juste Gaera
ariko Alvin none yagufashe Eh na cyane abashaka abifuza na cyane kugira ivyo barangisha kuri channel YouTube yacu akabari umukubito murashobora kutwandikira kuri nimero ziri ngaho kuri description kwa kuri hane kashimire mobani wari behind the camera réalisateur yari Blaise Santi kuri micro ari juste gale ke Ed Realmer from RSI ndakubwira ko ugira subscribe bishobose shiraga kongera hajya nyene ugire subscribe agakengera uhandu cukiriga kugira ngo uronka makuru yategekanije kandi ari kumwanya Bye bye, ciao, hasta la vista, man, if I'm exaggerated.